abrebo se ma firi wa ba ne se wokɔ nkrankwanta agya horenhura tumi ama ne homene so na se agya tumi ahye dan a NPP fo wo no mate na ye wo hɔ domo no ewo mu ama japade ahodo ne afoforo bia na wo dan wo hɔ domo ne de sabe wo ma japade dodo no a e na ahye Adom Kasee abo ansem wa
Eja oto MPP office ehsase ebese ahumache donko ya ehshi niema ewo mujurube adan wodua na etwehia ho nso oniema ehshi yamane boni ene wo mu bia ohiri wo niema etwetwe nkomo no wodi tujase osu se ebia na kane ya dundumadundum a ekoso ewo brono no so ena ede eja sisi yi ebaye ochire se ebra eja ne hsase no wotunsa efredum je ejuma efo na nso onyane ntiye se ebi eni mensine no emu senti wo fredo ma central fo wo mu nso ede to enim se ehaw bi aba wonu mafidie no emu a wonam san kwanhye yi so edetu mpanimfo enim se adawro ma momodina emfa edumje adwumayfo emra bensine nim se baye a eja bi to hono mu a wonu enkyere wo mu
donko ne fa nenchi anwoto ho no mienu ama adofo so so memu a abone kwakwatena abonte ya real time na ye no mienu ene minute dun so adofo sa minute ya wei oya beja ne betumi aso nkani adundumadundum na menne amofra no epon adwuma no ba ma light of no nti omo nti ma num bibibia no mja machines ne nyina sese so te kani ano preso no na kwa fa saa
te mla saa to rentwe we see na se fire service for okron ha nka enti men se enru sam pempen so ejapade a enti se asai fire service for dan wa ha enso adwuma efo ni ha ye pemi ya janu to mu no se nye nipa be wo kure mu Nibe down the behu fire service for her. Kakuremu dia fa ebeshi.
When we see yepe and a NPP about on Pesiano Suture for Ernest Amankwa and so editu just say, Woman new office be a woman qua quatana, a son say, a jay as she won near Menina.
Menoka say, M say, actually, I did be your office, yes. What he said, yeah, her near my Choguia, Yachin United's office in Nina, she drew be. Yeah, met Manka say, Bibian, why a fine woman. Se si am no ka sai die ha ya kwako ye etukotna ye nibi ntia fe ye ni DC ne ye regional empanfo no so officially ye di information am omo ntia fe ni ye hwe ba bia e betna
Bala Mohammed e nadmo director e wo mensine no emu okyerekyere eni madodo a omanfo ahwere eni die e wo se mensine panfo e ye edeboa
se u check ni ama ase ne any party office ni ama ase wo ha na e ko get to 200,000 cedis ke be sraban ene nadmo panfo a omo national ebesi region se omo ntwo mo ni mehwe nadmo e wo doma west ne makakra yesu betin dia ma omo omo ne ma sei se de be ya omo so be hu se adwuma ye ye no yesu